Sombulula lo nqandathu ukhethekileyo ulapha ngezantsi. Fumana imilinganiso yamacala ngokwamanani abunjelwe kwishumi elisondeleyo. Kwakhona sisebenza ngalo nqandathu unekona eneqondo elingu-90. Right triangle. Xa kusithiwa sombulula unqandathu, loo nto ithetha ukuba fumana ulinganiso luka-A u-A ukutsho no-B. Wakugqiba ufumane neqondo W. Zininzi iindlela esingathi sizisebenzise ukusombulula lo nqandathu. Thina masiqale sifumane eli cala uXW elilingana no-A. Kufuneka sifumane ukuba u-A ulingana nabani na. Ndiza kuthi ndinintluvise ukuba ningathi nisebenzise isibali manani. Nisebenzise la misebenzi ye-trick besiyenza ngaphambi. Mike, ndininike imizuzu, nicinge nani. Yintoni kuqala esiyaziyo? Siyayazi ukuba iqondo lethu u-Y lilingana nabani na. Siyayazi ukuba icala u-XY lilingana nabani na. Yaye siyabona ukuba iqondo lethu u-Y livuleke lapha ngaku-A wethu lo simfunayo. Loo nto ke ithetha ukuba singathi simbhale u-A wethu ukuba leli cala libizwa ngokuba opposite. Sakugqiba sibhale elaa cala u-5 ukuba leli cala libizwa ngokuba adjacent xa sithetha ngeqondo elingu-65. Loluphi ulwahlulo esinokuthi silusebenzise ukuze sifumane ulinganiso luka-A? Ukuba sakhumbula incam masiye phaa kusokatoe. Uso usixelela ukuba sizokuba necala eli qondo lethu livulekela ngakulo ulihlulahlule ngelaa cala lide. Ukha usixelela ukuba sizokuba necala eli lisecaleni kweqondo lethu ulihlulahlule ngelaa cala lide. Aze utho asixelele ukuba unela cala iqondo lethu livulekela ngakulo uze ulihlulahlule ngelaa cala lisecaleni kweqondo lethu. Loo nto ithethe ukuba kuba sino-A olela cala iqondo lethu 65 livulekela kulo, size sibe no-5 ela cala lisecaleni kweqondo lethu, ithetha ukuba singakwazi ukusebenzisa ulwahlulo esilufumana ku-tan weqondo u-65. U-tan weqondo u-65 ulingana no-A ohlulwahlulwe ngo-5. Masizame ukusombulula u-A. Singathi sisebenzise isibali manani ukujonga ukuba u-tan weqondo u-65 ulingana nabani na. Okanye singaqale ngokuthi senze u-A ame yedwa. Senze singenza njani ke le nto? Singathi siphindaphinda ngo-5 macala omabini apha kumlinganiso wethu. So tsho sishiyeke no-5 ophindaphindwe ngo-10 weqondo u-65 olingana no-A. Singathi siyitshintshe indlela esibhala ngayo umlinganiso wethu. Sithi u-A ulingana no-5 ophindaphindwe ngo-10 65. Masithathe isibali manani, sibale ukuba ngubani eli nani xa silibumbela kwishumi elikufutshane. Sizoba no-5 ophindaphindwe ngo-10 weqondo u-65. Masijonge ukuba eli nani liza kulingana nabani na. Eli nani lilingana no-10.72253. Maninzi amanani alandelayo kodwa eyona nto ingundoqo kukuba inani lethu silibumbela kwishumi elikufutshane. Loo nto ithethe ukuba sizawubhala u-A wethu ukuba usondele ku-10.7. Masibhale napha kumboniso wethu ukuba elaa cala lingu-A lisondele ku-10.7. Zininzi iindlela esinothi sifumane ngazo u-B. Ningathi nikhethe nokuba yeyiphi na. Masenze ngendlela mna endithanda ukwenza ngayo. Umbuzo wam kuni uthi, ngubani umlinganiso wecala u-YW, umlinganiso ka-B ukutsho. Singathi sisebenzise ulwahlulo lamacala okanye singathi sisebenzise laa mgaqo ubizwa ngoba Pythagoras theorem. La macala mafutshane mabini siwanikiweyo ungathi uwanyuse ngo-2 uze uwadibanise aya kuthi akunike ulinganiso lukaphi. Kodwa ke ndiza kuthi ndisebenzise ulwahlulo lwamacala kanxantathu kuba yeyona yena ndlela sithetha ngayo apha kulo mboniso. Masenze ke isibalo sethu sisebenzisa leyo ndlela. Okokuqala, ub lela cala lide libizwa ngokuba hypotenuse. Masilibhale pha ngombala ongafaniyo namanye ukuze sizoliqaphela. Singathi sikhethe ukuba sifuna usebenzisa oluphi na ulwahlulo kuba sinecala u-A sakugqiba sibe nela cala lingu-5. Kuba u-XY enomlinganiso ochanekileyo sakuthi sisebenzise yena. Ngoku funeka sijonge ukuba loluphi ulwahlulo lwamacala apha kwimisebenzi yethu elisivumela ukuba sisebenzise icala elide nela cala lisecangkweqondo lethu ngukha. Ukha ke siyamazi ukuba usixelela ngocos. Loo nto ithethe ukuba sosebenzisa ucos weqondo u-65. Siyayazi ukuba ucos weqondo u-65 ulingana nela cala lisecaleni kweqondo lethu lihlulahlulwe ngela cala lide. Sizokuba no-5 ohlulwahlulwe ngo-B. Singazama ukufumana ukuba ngubani u-B ngokuthi siphinda-phinde macala omabini ngo-B. Sizoba no-B ophinda-phindwe ngo-cos weqondo u-65 olingana no-5. Sakugqiba, ukuba uyambona u-cos weqondo u-65 ufana nokuba linani elinye. Loo nto ithethe ukuba ungakwazi ukahlulahlula ngaye macala omabini wesibalo sethu. Masenze njalo. Xa uhlulahlula macala omabini wesibalo sethu, siza kuthi sishiyeke no-B olingana no-5 ohlulahlulwe ngo-cos weqondo u-65. Masisebenzise isibali manani sethu ke ngoku ukuze sifumane ulinganiso luka-B. Siza kucofa ukuba sino-5 ohlulahlulwe ngo-cos weqondo u-65. Yonke loo nto ilingana no-11.83 onala manani manintsi adlulayo. Kodwa uqaphele ukuba besithe iimpendulo zethu sizibumbela kumanani akwishumi elisondeleyo. Loo nto ithetha ukuba sizoba no-11.8. Ubi wethu usondele kwi-11.8, singathi simbhale phaa kumfanekiso wethu. Ukubuya jonga ngoku sinamacala onke. Kanti enye indlela ubunoyisebenzisa, ubunokuthi usebenzise elaa cala lingu-5 ulinyuswe ngo-2, udibanise ngo-10.7 umnyuswe ngo-2, ujonge ukuba ubi wakho uza kuba ngubani na. Ngoku sifuna ufumana iqondo W. Ndizoninika imizuzwana emibala kwenzele nani nicinge ukuba ngubani iqondo W. Apha kufuneka sikhumbule ukuba xa udibanisa amaqondo kanxantathu kufuneka ufumane iqondo u-108. Ngumgaqo ke lona bahlobo bam ohlala esebenza nanini na qho eleke uthetha ngonxantathu. Funeka uyazi ukuba amaqondo akunxantathu wakho funeka xa uwadibanisa onke akunike u-108. Masibhale, sizokuba neqondo W ulidibaniswe neqondo u-65, ulidibaniswe neqondo u-90, lilingana neqondo u-108. Singathi sidibanise la manani alapha ngasekhohlo. Sizokufumana iqondo W ulidibanise neqondo u-155, olingana neqondo u-108. Loo nto ithethe ukuba iqondo W yethu uzolingana no-108 okuthatyathwe kuyo u-155, sitsho sifumane u-25. Sibe sesigqibile isibalo sethu bahlobo bam. Ngolu hlobo sakube sigqibile ukusombulula unxantathu wethu. Enkosi.